ɔrɔfoɔ mu akɔ abasonko ɔde hyeɛ bɛnie abena ne pabena bajo a ɔdoma nkoma de ne dom akyem sɛkyerɛ Kwame Mark. Your name still remains the unpredictable among crowd. Sɛ woaba so a no ahyɛ na invite adeɛ nhyɛ adankye biara wɔ America. Metie m'ani a mesɔreɛ na menkɔ kyɛke a mahu sɛ asɛ video bi twa gu video bɛ na ɛtwa gu a ɛyɛ yɛmaame yɛadeɛ nyinaa na naagrada berɛ bi a ɛtwam saa na ne yɛfrɛ no sɛ yɛfrɛ no evangelist Patricia Oduo Cranton na yɛmaame aberanteɛ bi a ne ɔne ne yɛ adwuma a yɛfrɛ no ɛyɛ ɔmari ɔmari aberanteɛ bi a na naagrada ne ne yɛ adwuma paa a na wɔde nante kyɛɛ kwaɛ sɛ nnua mpo koraa na ntawantawa kakra bi si ɔmmienu ntam ntawantawa no akyi no obi a ma mɛkyerɛkyerɛ ne nsɛm mu na naagrada aka na no tom wɔankyerɛ nsɛm mu biara na gya obiara kɔpae no baabi tenae ɔmari tene baabi na nanso tene baabi na ɛnɛ mahu sɛ ɔmari kikam wo ka nsɛm ɛyɛ nneɛma mehu sɛ ɔmari asɔ life da na ɔhwɛ nneɛma a ɔmari yɛ no a na wohu ne pefee sɛ ɔmari ɛsɛ wɔbɛtumi afa ne bible anaasɛ sɛ ɔwɔ sɛ wɔbɛkɔm na sɛ wɔbɛtumi afa ne podi a ɔmari adwuma no a ɔyɛ no nnipa bi na ɛpiapia no mehu ne sɛ nnipa bi na ɛpushi ne sɛ bɛyɛ biribia ne bɛgu maame no anim ase bɛt nipa bi a ɔpushi ɔmari at this time biara sɛ ɔmɛkasa biara sɛ nipa no ɔyɛgyimifoɔ to the highest degree oh yes nipa bi a wɔtɛ ɔmari akyi aba this time ɔpushi no nome I can confidently say sɛ saa nipa no yɛ the most stupid and the most useless person on this earth nipa ɔsɛ ɔmari akyi a ɔpushi no this time round ɔyɛ gyimifoɔ to the highest degree mɛtumi ka sɛ nipa no ɔne aboa mɛtumi fa ne toto aboa koraa ho aboa nyansa wɔ soro ɛkyi saa nipa koraa ɛbi aba this time ɔpushi ɔmari sɛ ɔmɛgu ne ho anim ase at this time papa ɔmari adɛn na saa wodede yi a woyɛ woanyɛ ne 2 weeks time wodede yi a woyɛ ne nɛ yi ɔmari woho ahi papa woho ahyi papa ei na ghanafoɔ berɛ na moyɛ de agrada akɔmfoɔ ana sika gari nyɛ ana sika gari a ɛsɛi berɛ na moyɛ na mopɛ sɛ wɔntena mu a anaasɛ koonyae ɛne ɔso agyae nti ka mohaw ne sɛi adɛn na sɛbe ghana ebi agyimigyimi saa ada na ghana sɛbi ebiara sɛ mmoa saa bi nyusuo ma gye saa na bia yɛ gyimifoɔ boro so too much saa adeɛ na ɔmari adeɛ no a wɔyɛ ne nɛ no wɔanyɛ ne 2 weeks ago ɔmari deɛ ɔka kyerɛ wɔ sɛ kyeɛ yɛkyee na naagrada agyi no wasakra bi aka kyerɛ sɛ me ama nkra no me se wɔyɛ kɔntɔmpɔfoɔ ɛnneɛma na naagrada ɔde gu kwan so pɛɛ sɛ wɔde n'abosom bɛgu hɔ nom no ɔtrɛe saa deɛ no ɛnyɛ ne o na ɛwiase biara no biribia bɛsi a ɛwɔ deɛ ɛnam so ɛma ne si hɔn ne ka kyerɛ sɛ yɛkyee ne tom mu nti ana wasakra ɔmari hɔn ne ka kyerɛ wo saa ɛgyinaa ne maame ne nam no a na wodi nanɔpa awia ne anwummerɛ berɛ ne daa nyinaa na wodi ne fufufufufufu no kyɛ sɛ berɛ bi adwu ama na naagrada no sɛ wɔfa bible wonte aseɛ wodeda yi a woyɛ deɛ na meka sɛ wobɛka sɛ wone na naagrada pɛne sɛ mobɛtu aban agu ana ade ba bɔnten wodeda yi a woyɛ yi a w'ani abrɛ wo ho ana naagrada afa kristo ahye w'aboro soɔ ahyewahyewahyewahyewaboro soɔ anɛ wapia bɔnten ɔmari woyɛ dedei na meka sɛ woba bɛka sɛ na naagrada ne wapɛne sɛ mokɔ akɔtu akufo ado aban agu shame on you mese ka kyerɛ nipa ko a ɔgyina w'akyi sɛ at this time brabɛdi sɛ nkwase asɛm ɛsɛi no ka kyerɛ sɛ mankrado meme sɛ saa nipa koro ka kyerɛ sɛ me sɛ ɔyɛ gyimifoɔ to the highest degree ɔdem nyansa he pushed you at the right time he or she pushed you at the wrong time whoever is pushing you right now no tell him sɛ me amankrado he pushed you he or she pushed you at the wrong time adɛn na ghana nipa bi agyimi saa wodede yi a woyɛ ne kɛ senka woyɛ ne 2 weeks ago na ɛsenka woyɛ ne 2 weeks ago ɔnyɛ nnɛ na ɛsenka woyɛ ɛ wonim biribi it alleged say brother Nagrada no one national national security headquarters no. Na aye brantia omali omari essa brantia omari akwa fan krofo wo fewe wo ha italaji o sane yekeka okofre wo ha no kofre tu omu a ese yesu obi aba eba biology complain say na na grada ajini sika na na grada ajini gold sane ama ni nyina allegedly yesi omari ana ni aban pass wo medisi enkwase asem no enti wo try sane ye ni say Anka Friday na na grada ayi ni free national security headquarters wo no na omari ni ni krofo ajini nyina ne say allegedly you no matter nyina ne say combat me dig sa complain be kwa kolo ko na grada ni asande na tum amana twa weekend no e ho but nyankopon so e kese na ntwo ne na da romanti amamusa na kanese na countness ni nan ka ajini ho a che no mo che na grada no ne mfa so ne say che no mo che na grada no busa ho say adie beti ni ye che no dia de ni tum yade ni tum 2 days adie bentia ni charge ni sai sai charge ni adie bo no no ehu hia se ankokodem asemo asie asemo anka wo se court to that level ana ah o mari wari magu aswade sai no kura se wo no bi pia pia self sai da coffee chichi nkofo bra na ka se o mene na grada o case nanka sai Friday no pia ye no anka ensan fa ni ntuma ni twa weekend ya o mari wagye musuo na nim guase kase ya na aka ada na mugu mwanu asasa udedie ya wo ye ni nei ada no anya ni 2 weeks ago o mari e udedie na wo ye ni nei no ada no anya ni 2 weeks ago na ne ana wo baba ye no gana fo ye dede bebre e ye dede e totoa na na ka dansa kae yanyi ni Sunday na mobati gumbe sounds we are prelims Sunday and ye bedi nkomo yie abada na grada bible na wafa no Sunday ye bedi nkomo yie eh we wuti o mari ni o nsem o mari kan nyina bogu aye common ibra na o de kasa wuti ni kasa de de wo si ya ne hone niamaneema na o ye na mi hu fa so bi ya wo so o mari bra bo ntie be ka kire se woni na na grada plan se mu ko tu aban egu ana ene na gana fo e be fa serious ano ni be fa o serious money ni pa nante a odo e se mu gi na didi kire ni pa mu nyi na di kire ni pa mo piki move ba ko bi enu mi ense be ni a chemo ni e pam mu fi ye nchan a na ko fa nsem bebere na mu bo mu tiri mu kan nsem na mu bo mu tiri mu kan nsem ano pa ho ani mu hancho ya piapia se bra onso bra ba gie ni mguase ni bi mba ene o ba gie ni mguase ni bi pa gana fo a mo hwe mu misa se o mari no ne na na grada ne na yaduma da be mpokura no ne na na grada kasa a ne o no mari gie ho no mo kasa ya chi na na grada atum no so afa Christ anka o mpa ya ka o bone se ka na na grada no anka o nem ne nkwa na nyina anka o na abosom sem no anka o nem ne nkwa na nyina mo anfa Kristo da ani e wo di abosom sem na guo o pa akone ni nkodi ano so obato niema na obato abosom niema na ko no nton ma na menyi ni mpokura se na na agrada ade ni nyina so obehye no o so ade o se niema ni nyina o mpe na bra bo biem so mari upa o so kone kwaje wo di oba bi abako kwaje wo di na sase ye kom na sase ye sika gari e o gana dede na wo ye no Uku when you if you don't know. When you Jimmy for a pian, yeah, but me, I'm kind of a catcher of pins, or Mary Uku when you must own Aquara, a man quada, you suit you, Susa, a man crofoon, you Susa, you swagger, said Nipa. And the German fell by your team came, I mean, Gigi, Aboboya, I buy your sort of office in the catcher, Mamma, our social media. See, well, pray, and I heard him glass What is why I say what done a crime was social media? German football of the channel Pemian, you met a member on social media. Work off in the churches of Germany. I had teacher, I wanted to cast in a name, Mamming Gay, and the Shanaria, and you go back and say, Pacha. When Timmy the woman and when you're my dear, I'm upon the side of Joseph Bacoco. A married man upon an uncle, Catherine Yanchiaka. Catherine, you're bad in our pair. I want an uncle, Catherine Yanchiaka, Yabetia. Obi Catherine was saying. Ya tena na agrada enti ni wasakra kacha ensa mi ama kar meso bo na wa wo ye kristo ni ene wo se wonti ase ese na agrada asakra fa babo ne to ne kosum bosum sa wo se wo ta to se na agrada asakra show se na agrada asakra wonti ase a wo ye kristo ni fa babo ne to fa babo ne de fa to honum ne kosum bosum wo ye sofo so a wonti ase ese na agrada asakra na wo ta to a fa babo ne to ne kosum bosum woni mi ne wo ye What do you mean you're all here? I dear about Panama, we are see a mobile cannon for some of the Christians. A dear about an amopo, we are see a mobile. A dear about Namu Samu, and said Chenneban and Casuchin said, Nana Gradan Casa free nipim. So on Combium, or for Christian. Now we'll be out in a midi year, Panasa, when you mean it. Nasa, yes, because Yaman cried Christian, someone or someone. Why do you have to get a doubt on this? Someone might say, you are stupid. Doubting this repentance. I don't know doubt it. Now one of you can also doubt it. What do you say? Who is such a? Who doubt this idea? We say who is such a? Who is such a? I don't know doubt it. One of them also a sucker. It is one of doubt it. We are the dia wokasa mi busu asemu o otene na otene and say yesu christo banra o have me obekobi say yesu christo e banra o obekko heaven we are ordered to say na na grad answer cry e fake no say na yesu christo banra o have me obekobi ana ade so ni mi eru nyina dukadaya woni ni mi eru nyina dukadaya na e bi kekan ana zakios Zacchaeus Sakayano or Sakayano or the young four near Mania Commando. Zacchaeus, no a tax collector, no ya comfort. Ya Munya Jimmy Musian Yansa. Zacchaeus, no a tax collector, no ya comfort. And I don't know. Not Zacchaeus, a tax collector, no ya comfort. No bonny purple or corny passo di two means so. I do on Zika. Nana Gradaya comfort, no Tinifie. Also Pescagaria Bra. Soon, someone may be a way to now bread fee. No man for the two man icon fee. Zacchaeus, one another man for so a market, cocoa to Musica. Yam of finance and to me, the Brene Jimidu. Zacchaeus was a tax collector, not a fetish priest. He wasn't a fetish priest. And be comparing Zacchaeus to Nana Gradano, I think, sir, you are getting out of your senses. How can you compare Zacchaeus to Nana Grada? Hello? It's incomparable. You can never compare Zacchaeus' lifestyle to Nana Grada. Zacchaeus was a tax collector. Nana Grada a fetish priest. Compare and contrast their activities. Compare and contrast Nana Grada's activity and Zacchaeus' activity. Zacchaeus in the Bible. Compare no activities. Now put on your thinking cap. Before so obasa I used to do comparison. No? Think of this first. Don't just talk. Motete Bible no keke. Ana munim Bible no munsem. Ana modia ye e kase huru. Mo sori na mo kwa sori dem a. Esen se masofo no preach mo word ni nti no. Any time bia ye preach mo name e hun hia no. Mokasa among you. I don't blame you. I don't blame the congregation. I will blame some of the pastors. Zacchaeus was a tax collector. Nana Grada was a fetish priestess. How can you compare tax collector to a fetish priestess? How? How can you compare fetish priestess to a tax collector? Oh, what's that? What's that? So what's that? That was that? You know, kakao bonia no adi na ni pa odi sa boni ni didi omu adi omu nyina no san ko back ko ke kan sem bi kire wo uwia san ba kana na agrada ase adena ni jesus kwa ba wiase adena ni jesus kwa ba wiase na san kire ni sun ko asie na sabi eni agidi fo bi nti ase ha meti se so fo bi ya make ni submission o se se na agrada asakra wa sakra dia nya na nwa wa ogidi se na agrada ai den asakra na ne nsakra na chie no ne besie bia no ejina na agrada so ne ne ye ne be mamanfo hu se wa sakra mpa. That was very fantastic submission, no doubt. Wa chenaji in a very matured way, in a very sensible way. Eh, chese or a real man of God. So we are suffer. Na said na was so doubt to say. Na na grad asaka won tia say won yin ya. What do you want me to tell you? Huh? What do you want me to tell you? Huh? Tell me what do you want me to tell you? Adiaba ni ya chen. Je ni ya chen nyana se mama ndi abosom se mbeguo. Onya sika gari ye, wajali. Ah, dawra di nyankop. Me se nana agrada. Nana agrada. Wo tene. Nana agrada tene. E chen 85% of men of God e wo Ghana. Fifteen percent of men of God are what Ghana. 15% in a woman, only a genuine, only a jet. They are real men of God. Young Quatia or Maria Piabontin, and you bet in where Piabontin. Walk and some, everybody seven walk and seven or my who can you throw don't trad and some throw don't trad as soon if I saw it's of no use. Now I got up a move in a swear and never a move in a swear and then I want to Babakasa. Ah, Papa, any poor respect, I don't know who go when Master Sir. Don't give yourself that chance. What it? Don't give yourself that chance. Don't let anybody use you, use your mind. You should work again. A many penny suit just like that, sir. Now many pen who say, we are penny, we are quada, nanny papa be you. Or many pen who say, we are penny, we are quada, nanny papa be you. What it?